crossing doors and throwing in a big open, 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 open